Unajua kiambia vijana saa hii wajitume venye unajitume. Na hii mahali wanakulipishanga kufanyia hapa kazi. Hapa. Oh.
Don't go yet, I got you, Tony.